Itangazo ry'inama idasanzwe y'abashikiranganje igira 13 yo kuwa mbere igenekezo rya 6 munyonyo mwaka wa 2023. Inama y'abashikiranganje idasanzwe yarakoranye kuri uyu wa mbere igenekezo rya 6 munyonyo mwaka wa 2023 mu Kirundo. Irongwe na nyiricubaye umukuru w'igihugu General Major Varisto Ndayishimiye. Nyiricubaye umukuru w'igihugu aheje gushikiriza urutonde rw'ivyihwezwa muri iyo nama. Yaciye umwanya nyakuba umushikiranganje wa mbere ngo ashikirize ibyavuye mu nama nteguza iyo nama shikiranganje. Yarongoye kwigenekerezo rya 2 munyonyo mwaka wa 2023. Ivyihwejwe navyo bikaba ari byari ku rutonde rw'ivyigwa. Ivyihwejwe ni ibi bikurikira. Ubwa mbere, integuro y'itegeko gyerekana ishigwa mu ngiro y'ibwirizwa nimero 1:19 ryo kuwa 4 myandagaro mwaka wa 2023. Risubiramwe ibwirizwa nimero 1:21 ryo kuwa 15 gitugutu mwaka wa 2013 rigenga ubutare mu Burundi mu bijanye n'icukugwa ry'ubutare n'urucekeri ku buhinga budahanitse cyane. Iyo nteguro yashikirijwe n'umushikiranganje w'amazi, amasoko ntanga nguvu, ubutare n'agataka. Uburundi bufise ubutare n'amabuye byinshi bishobora kugira ico bizanye mu itambere ry'ubutunzi n'imibano mu gihe bikoreshejwe neza. Mu ntumbero yo kuraba ko ubujyo buva muri ubwo butare bwo kwiyongerera kuruta no kuduza ubutunzi kugira ngo ihangiro ry'Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040 n'Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060 rishikwe ko Leta y'Uburundi yarahinduye ibitari bike harimo amategeko agenga isata c'ubutare n'urucekeri kugira ngo giteze imbere ubutunzi bw'igihugu. Nico gituma mu mwaka wa 2013 igisata c'ubutare n'urucekeri mu Burundi cararonkejwe amategeko mashasha akigenga kugira ngo abanyamitahe b'abarundi cyangwa abanyamahanga bagihurumbire no kugira ngo hisungwe ibisabwa ku rwego mpuzamakungu. Ariko uko iminsi yagiye iriterera byarabonetse ko hari uduhaze muri ayo mategeko. Mu ntumbero yo gukosora utwo duhaze muri myandagaro mu mwaka wa 2023 haragiyeho ibwirizwa rishasha rigenga igisata c'ubutare n'agataka. Ariko iryo bwirizwa rirakeneye amategeko mperekeza kugira ngo rije mu ngiro neza. Ni muri iyo ntumbero iyi nteguro yashikirijwe. Yerekeye icukugwa ry'ubutare n'urucekeri hakoreshejwe ubuhinga bubayabaye, ingene hatangwa impusha zo kubuhingura no kubushora n'ibindi. Inama shikiranganje imaze guca hirya no hino iyi nteguro yarayemeje, ibyashikirijwe navyo bikaba ari ibi bikurikira. Gutandukanya icyo umuntu ajejwe n'imirimo muri iyo nteguro. Ubushikiranganje bujejwe ubutare bwofashanya n'ubwikiga ca leta mu gushinga amahera arihishwa. Gusoma neza integuro ibiza biragaruka kabiri kabiri bikavanwamwo. Gutosora neza integuro udukosa turimwo tukavanwamwo. Ubugira kabiri. Indinganizo y'ibizokogwa mu guteza imbere igisata c'ubutare mu Burundi. Nindinganizo yashikirijwe n'umushikiranganje w'amazi, amasoko ntanga nguvu, ubutare n'agataka. Uburundi bufise ubutare bwinshi butaracukugwa. Bushobora kuba isoko ry'amahera n'ubuzi ku bantu benshi. Ariko leta ibona ko intererano y'ico gisata iguma ari nto cyane uravye cy'abantu bari baciteze ko. Kubera ivyo, leta yarafashe ingingo yo guhagarika amasezerano atari make yo gucukura ubutare mu mwaka wa 2021 mu kurindira ko haboneka ibwirizwa rishasha rigenga ubutare. Iryo naryo ryatewe ku mukono muri myandagaro mu mwaka wa 2023 kandi rikaba ryarazanye impinduka zitari nke. Kugira ngo ico gisata kibe kirumara kuruta, indinganizo y'ibikorwa mu guteza imbere yarakozwe. Ishimikira kuri ibi bikurikira: kongereza ubuhinga n'ubumenyi mu gutunganya bushasha inzego zijejwe igisata c'ubutare n'agataka, gukomeza intwari ibereye mu gukorera ku mugaragaro mu gisata c'ubutare be n'uko Burundi gosaba kwinjira mu ishyirahamwe rihimiriza amahinguriro y'imbu butare gukorera ku mugaragaro. gushira bam akori atabarenganya kandi atuma abanyamitahe bahurumbira ico gisata gukurikirana neza inzira ubutare bufata no kwemeza aho bwavuye no gukurikirana hafi icukugwa ryabwo kugwiza ubushakashatsi muri ico gisata gukurikirana neza no gukingira ibidukikije bifatiye ku butare gushira imbere ubushobozi n'ubumenyi n'ibindi ikirangaminsi cyo gushira mu ngiro ibitekanijwe guhinduka kiringanijwe uku gukurikira kwemeza itegeko ritunganya icukugwa ry'ubutare n'urucekeri ku buhinga budahanitse byo kugwa muri munyonyo mwaka wa 2023 kwemeza indinganizo y'ibizokogwa mu guteza imbere igisata cy'ubutare mu Burundi muri munyonyo mwaka wa 2023 gusaba kwinjira mu ishyirahamwe rihimiriza amahinguriro yimba ubutare gukorera ku mugaragaro muri munyonyo mwaka wa 2023 gusubira gutangura kuganira ku masezerano no gucukura ubutare yahagaritswe mu mwaka wa 2021 muri nzero mwaka wa 2024 kwifashisha abahinga mu kuganira ku masezerano no gucukura ubutare muri nzero mwaka wa 2024 kwiga neza amakori yotozwa mu gisata cy'ubutare ku buryo bworoshe no kuraba ibindi bisata byotozwamo amakori mu ntumbero yo kwagura aho atozwa muri nzero mwaka wa 2024 gusuzuma ingene inzego zijejwe ubutare zubatse n'ingene zikora muri nzero mwaka wa 2024 kwifashisha abahinga mu kuraba ingene igisata cy'ubutare kimeze muri ndamukiza mwaka wa 2024 gushiraho itegeko ritunganya icukugwa ry'ubutare ku buryo bwa kijambere n'amasezerano fatigwa ko yisungwa mu gutanga uburenganzira bwo gucukura ubutare muri ndamukiza mwaka wa 2024 gushira itegeko nshikiranganje gyerekeye ibidukikije bifatiye ku gisata cy'ubutare muri ndamukiza mwaka wa 2024 gushira kugihe itegeko ritunganya igisata cy'ubutare n'urucekeri muri mukakaro mwaka wa 2024 gutunganya gushasha inzego zijejwe iby'ubutare muri kigarama mwaka wa 2024 kugurura ikibanza kimwe cerekana ibice birimo ubutare muri kigarama mwaka wa 2024 inama shikiranganye maze guca hijya no hino iyo ndinganizo yarayemeje ibyashikirijwe navyo bikaba ari ibi bikurikira gushirako ibyandiko biranga ubushikiranganje ku mutwe w'iyo ndinganizo gushira ikimangu kuri iyi ndinganizo cerekana ko yemejwe n'inama shikiranganje kwerekana ikirangaminsi cy'ibizokogwa abo byega n'ikiringo gushiraho umugwi wo bujejwe kuganira ku masezerano ajanye no gucukura ubutare arimwo amatati gutosora integuro neza ubugira gatatu integuro y'itegeko risubiramwo itegeko rigenga ishyirahamwe Regideso iyo nayo ikaba yashikirijwe n'umushikiranganji w'amazi amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka bikuru bikuru bitumye iri tegeko risubigwamwo n'ibi bikurikira itegeko rihari niryo mwaka w'1977 rikaba ritagihuye n'amabwirizwa n'amategeko yandi yagiyeho mu nyuma haheze igihe kirekire cyane umutahe w'ishyirahamwe Regideso udasubiwemwo itegeko rihari ntigerekana ingene abayobozi bagenwa kandi kugira ngo bakore neza bategerezwa kubanza gukoreshwa ibibazo ingene ishyirahamwe Regideso ryubatse ntibikijanye n'ibikorwa risabwa kuko byagiye biraguka arico gituma integuro itegekanya ubuyobozi bushasha bubiri ku rwego rw'uburere harategekanywa igisata kijejwe amazi ikijejwe umuyaga nkuba n'ikijejwe ubudandaji bikukira abayobozi batandukanye inama shikiranganye maze kwihweza integuro yarayemeje ibyashikirijwe navyo bikaba ari ibi bikurikira gushira kugihe umutahe w'ishyirahamwe Regideso kubera ibiharuro byashikirijwe ni vya kera mu rwego nshingwa ntwaro gukuramwo ubuserukira abakozi agasubirwa n'abahinga babizi mu vyo Regideso ijejwe ubuserukira amahinguriro akoresha ibyo Regideso ihingura yotogwa n'ishyirahamwe ry'abafise amahinguriro gutegekanya inama zidasanzwe z'ugwego nshingwantwaro mu gihe hari ivyihuta bikenewe kwigwa gukuramwe ibijanye no gutuma ubuserukira uwundi mu nama y'ugwego nshingwantwaro gukuramwe ibijanye n'umwanya uhabwa umushikiranganje kugira ngo aba yagize icavuze ku ngingo zafashwe n'ugwego nshingwantwaro gukuramwo ibijanye no gusubizwa uburyo uri mu gwego nshingwantwaro yakoresheje mu kwitaba inama kuko hasanzwe hariho amahera atangwa kuwitavye iyo nama gushiramwo ko umuyobozi mukuru n'abayobozi babanza gukoreshwa ibibazo hanyuma nyine cyubahiro mukuru w'igihugu agashikirizwa batatu ba mbere barushije abandi mu kibanza kimwe kugira ngo atoremwo uwagena gushiramwe ingingo ivuga ibishobora gutuma umuyobozi mukuru cyangwa umuyobozi ava mu mabanga kubijanye n'ikiringo gukuramwe ivyerekeye kongegwa rimwe gusa kugira ngo ukoze bigashimwa abandanye yongegwa ikiringo mu gihe cyose bizoba bikenewe ubugira kane integuro y'imfashanyo y'amadolari y'abanyamerika imiliyoni 50 ibanki y'isi yose yayo Burundi iyongera kuyo yari yaratanze yo kubaka ingomero z'umuyaga nkuba kuri Jiji na Murembwe iyo ntego yashikirijwe n'umushikiranganji w'amazi amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka umugambi no kubaka ingomero zibiri zifise megawate 32 n'ibice 5 kuri Jiji na 17 kuri Murembwe iyo mfashanyo yongera kuyari yaratanzwe kubera hari igihengere mu bijanye n'uburyo bwo kurangura uwo mugambi ni nyishu kugisaba Burundi bwari bwashikirije kwigenekereza ya 2025 myandagaro mu mwaka wa 2023 uwo mugambi wari wategekanijwe kurangira mu mwaka wa 2023 uzocurangira kwigenekereza ya 30 ruheshi mu mwaka wa 2026 inama shikiranga imaze kwihweza iyo nteguro yarayemeje ubugira gatanu integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa nimero 1 ubusa 3 ryo kuwandwi rusama mu mwaka wa 2016 rigenga madeni ya leta integuro yashikirijwe n'umushikiranganje jeje ikigega ca leta no gutegekanya imigambi y'iterambere leta y'u Burundi yarihaye igikorwa cyo guhindura ibintu mu bijanye n'ubutunzi ningene amahera y'igihugu akoreshwa izo mpinduka zatangujwe kugira habi intwari ibereye mu mahera y'igihugu be no gukomeza imigenderanire n'abafashanya n'igihugu mu migambi y'iterambere muri bikuru bikuru bitegekanywa guhinduka kugira ngo amadeni y'igihugu gifata akoreshwe neza harimo gukomeza amategeko ahari kugira ngo ingaruka ku mahera igihugu gikoresha ku mwaka zishobore gukurikiranwa neza integuro irazana karusho ugereranije n'iteko ryari rihari mu gukurikiranira hafi ibisata byose bya leta bishobora gufata amadeni kugira ngo hakingirwe ingaruka ku mahera akoreshwa ku mwaka bifatiye ku madeni bifise bishasha bikuru bikuru iribwirizwa rizanye ni nk'ibi bikurikira amadeni afatwa n'amashyirahamwe leta ifise mu mutahe n'ayafatwa n'amakomine abanza kwemezwa n'umushikiranganje w'ikigega ca leta ayo mashyirahamwe n'amakomine ategerezwa kwamamenyesha umushikiranganje w'ikigega ca leta urugero rw'amadeni ageze ko ingene ingwati zitangwa n'ingene deni ryafashwe ryimukira handi byaratomowe inama shikiranganje imaze guca ijya no hino iyo nteguro yarayemeje ibyashikirijwe navyo bikaba ari ibi bikurikira ku ngingo ya 38 kwandika ku icegeranyo gitangwa uko amezi atatu aheze aho kuba uko umwaka uheze umutwe w'ikigabane cya gatatu woba ugukora ku mugaragaro n'isuzuma aho kuba ibihano ku ngingo ya 39 umushikiranganje yoshikiriza icegeranyo inama nshingamateka kibanje kwemezwa n'inama nshikiranganje gushiraho umugwi wo kwerekana amadeni leta ifise iyo dosi kazanwa mu nama shikiranganji ubwira gatandatu integuro y'itegeko rishira mu ngiro ibwirizwa nimero 1 agakwego 10 ryo kuwa 12 myandagaro mu mwaka wa 2016 rigenga ingwati zivyimuka mu Burundi iyo ntegura yashikirijwe n'umushikiranganji w'ikigega cya leta no gutunganya imigambi y'iterambere nk'uko bisanzwe biri mu gusaba ingwati ku madeni amabanki cyangwa ibisata bikora nk'ayo ashira imbere ibitimuka ugasanga abantu benshi mu Burundi batabifise amatongo yanditswe amazi afise urupapuro ndangatongo badashobora rero kuronka ideni izo mpungenge z'ayo mabanki nibyo bisata ziva hanini kuri ibi bikurikira kubura amategeko atomoye kubura igitabo cyangwa urutonde handikwamo ingwati ku buryo uvyipfuza ashobora kubisoma kubura ubumenyi kubijyanye no kwakira ingwati y'ivyimuka ibisata bitanga madeni ntivyitaho ingwati z'ivyimuka mu ntumbero yo guhangana n'izo ntambamyi no kugwiza ibishobora gutangwa k'ingwati bishobora kwemegwa n'ibisata bitanga amadeni nk'amabanki n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana no kugira ngo abantu bafise ibyimuka bashobora gutanga k'ingwati bashobore kuronka amadeni harashyizweho ibwirizwa nimero rimwe agakwego 10 ryo kwa 10 imyandagaro mwaka 2016 rigenga ingwati z'ibyimuka byumvikanywe ko mu Burundi ariko naho iryo bwirizwa ryagiyeho hari hakenewe itegeko mperekeza ririfasha gushigwa mu ngiro nkako ingwati z'ivyimuka ni nzira ihambaye ituma abantu baronka amadeni ingwati z'ivyimuka isaba kenshi ko nyico kintu c'ingwati agitanga integurije kwerekana ingene igitabo c'ingwati z'imuka gikora ico gitabo cyandikwamo ingwati zose z'ivyimuka kikongera kikabika amakuru ajanye nazo kikongera kikazimenyekanisha kugira ngo bamenye ivyo ubwiye gusaba ideni yatanze ko ingwati inama shikiranga imaze kwiheza iyo nteguro yarayemeje ibyashikijwe navyo bikaba ari ibi bikurikira mu vyisungwa gukuramwo itegeko ryo mu mwaka w'1962 rivuga ko amabwirizwa n'amategeko yafashwe n'intwaro ya gikoloni agumamwo gusubiramwo amategeko yose yataye igihe ubugirindwi ugwandiko gwerekeye ihindugwa gikigega cishinga abanyamitaye bato bato figa mu mfunyapfunyo kikabishira hamwe risangiwe na leta nabigenga urugwandiko gwashikirijwe no mushikiranganji wikiga cha leta no gutegekanya imigambi y'iterambere iyo mpinduka ije kugira ngo ikigega figa gihinduke ishyirahamwe risangiwe na leta n'abigenga muri iki gihe ikigega figa gifise umurimo wo gufasha amashyirahamwe mato mato akorera mu bisata leta ishyira imbere y'ibindi kandi aduza ubutunzi ngo aronke uburyo bwo gukora umurimo wa figa nk'ishyirahamwe risangiwe na leta n'abikorera ivyabo kuzoba ari gufasha amashyirahamwe mato mato akorera mu bisata byose by'ubutunzi hazoshigwaho inzira zibereye zituma iryo shyirahamwe rironka uburyo bwaryo ingwati no guherekeza amashyirahamwe mato mato mu bikorwa byayo figa nk'ishyirahamwe rizovuka nk'ayandi mashyirahamwe biciye mu gisata kijejwe iterambere mu Burundi itegeko rirekurira leta gushyira umutahe muri iryo shyirahamwe figa rizoshigwako umukono imbere y'uko figa yandikwa muri ico gisata kijejwe iterambere mu Burundi hanyuma hace hashigwa umukono ku itegeko risambura ikigega figa ugushira umukono kuri ayo mategeko abiri kwandika ishyirahamwe figa mu gisata kijejwe iterambere mu Burundi be n'inama y'abanyamitahe bose bizobera umunsi umwe kugira ngo ntihagire igihengeri kiba mu bijanye n'inzego abazoba bagize ishyirahamwe figa bazoba ari leta n'ibisata bitanga amadeni be n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana avyipfuza hariho n'urupapuro rw'inzira rwerekana ingene bizoza biragenda kugira ngo figa ihinduke ishyirahamwe leta isangiye n'abigenga inama shikiranganya imaze guca hirya no hino ubwo rwandiko yaremeye iyo mpinduka ariko ikisaba ko amatungo figa ifise yoharugwa neza imbere y'igihe kugira ngo umutahe wa leta muri iryo shyirahamwe uzobuzwi neza kuva rikivuka ubugira umunani Integuro y'urugero rw'amahera azokoreshwa muri leta mu gice cya kabiri cy'umwaka w'2023 ushire w'2024. Iyo ntegura yashikirijwe n'umushikiranganje jeje uhiga cya leta no gutegekanya imigambi y'iterambere. Urugero rw'amahera akoreshwa rubwirizwa kubahiriza ibwirizwa rigenga amahera akozokoreshwa na leta mu mwaka w'2023 ushire mu mwaka w'2024. Ritegeka kwerekana urugero rw'amahera akoreshwa mu bisata bya leta ku mezi atatu hisunzwe indinganizo y'ibikorwa n'amahera ategekanijwe ku mwaka. Ugo rugero rw'amahera gwerekeye amahera yose akoreshwa kiretse ayajanye n'imishahara no kuriha amadeni. Muri uyu mwaka w'amahera ya leta w'2023 ushira umwaka w'2024 amahera azosohoka bivanye n'ingene yinjiye. Amahera atazoba yakoreshejwe muri ico gihe cy'umwaka azoca impfagusa kandi arashobora gutangwa ku bundi bushikiranganji canke urundi rwego rwa leta. Haratekanijwe ahazoshigwa amahera atazoba yakoreshejwe kugira ngo ashobore kwikogwa ko iyo habaye igikogwa cihuta kivutse. Inama shikiranganji yaremeje ugo rugero rw'amahera icishikiriza ibi bikurikira: kwerekana amahera yinjiye mu kiga cya leta mu gice cya mbere cy'umwaka bene yakoreshejwe mu ntumbero yo kuraba ingene igihengeri kingana; guhimiriza abantu bafise amahera bakayagurana leta iyo yakeneye aho gukorana n'amabanki gusa; ubugira 9 urwandiko rujanye n'umugambi wo gushigikira ikwiragizwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi mu by'ubutunzi. Ugo rwandiko rwashikirijwe n'umushikiranganje jeje kiga ca leta no gutegekanya imigambi y'iterambere. Kubera leta iza akamaro k'ubuhinga ngurukana bumenyi mu iterambere ry'ubutunzi n'imibano ibifashijwemo nabo basanzwe bafashanya, harashizweho umugambi wo gushigikira ikwiragizwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi mu by'ubutunzi ufashwe mu mugongo n'ibanki y'isi yose ku madorari y'Abanyamerika angana n'imiliyoni 50. Uwo mugambi watanguye kuja mu ngiro ku igenekerezo rya 2028 ruhuhuma umwaka w'2023. Mu ntumbero yo kwishura ku kamo leta y'u Burundi yateye kukwagura uwo mugambi ugashikira no kwikoreshwa ry'amahera y'igihugu mu gukwiragizayo ubuhinga ngurukana bumenyi, hariko haraherahezwa itegurwa ry'uburyo bungana na miliyoni 42 z'amadolari y'Abanyamerika bwiyongera ku bwari bwaratanzwe buzotangwa n'ibanki y'isi yose. Ubwo buryo bwiyongera buzokora mu gukwiragiza ubuhinga ngurukana bumenyi mu ikoreshwa ry'amahera y'igihugu. Uwo mugambi uzocugira uburyo bungana na miliyoni 92 zizokora ku kiringo cy'imyaka 6. Inama shikiranganje imaze kwiheza akamaro ko umugambi yaremeje ko iyo nteguro y'umugambi yobandanya, ibyashikirijwe navyo bikaba ari bikurikira: gushiraho umugwi w'abahinga ujejwe ubuhinga ngurukana bumenyi. Uwo mugwi woca ushiraho urupapuro rw'inzira rwerekana ingene igikogwa kizogenda; gusuzuma ingene uburyo bwahawe ubushikiranganje bw'abakozi ba leta muri uwo mugambi wo gukwiragiza ubuhinga ngurukana bumenyi bwakoreshejwe. Ubugira 10 urwandiko rumenyesha ibisabwa na Banki ya Afurika ijejwe iterambere BAD kugira ngo itange uburyo bwo kubaka ibarabara ry'indarayi uvinza Musongati Gitega, ryashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe inyubako ibikorwa n'ibikoresho bya leta no kugwiza uburaro. Leta y'u Burundi na leta ya Tanzania zaratumiwe mu nama ijanye n'ivy'imitahe yabereye Abidjan mu gihugu cya Cote d'Ivoire kuva ku igenekerezo rya mbere gushika kujya 4 munyonyo mwaka w'2022 kugira ngo zishikirize abatanga uburyo umugambi wo kubaka ibarabara ry'indarayi uvinza Musongati Gitega. Uwaseruka Banki ya Afurika ijejwe iterambere yarashimye uwo mugambi acamenyesha ko iyo banki izowushigikira biboneka kandi ikazokwishinga nayo amareta kungurane zofatwa mu mabanki ajejwe ubudandaji mwirangurwa ryo mugambi. Muri iyo nama, Banki ya Afurika y'iterambere yiyemeje gutanga imiliyoni amajana atandatu z'amadolari y'Abanyamerika nk'ingurane ku gihugu cya Tanzania n'imiliyoni ijana nk'ingabire ku gihugu cy'u Burundi. Inama y'urwego nshingwantwaro rw'iyo banki itekanijwe muri Kigarama mwaka 2023 kugira ngo ivyige. Mu isuzuma ry'uwo mugambi ryabaye, abakoze ico gikorwa babonye ko ibikeneye gukogwa imbere y'uko iyo nama iba ari bibikurikira: gushiraho umugwi wotanguza uwo mugambi, gushira itegeko rigenga igisata gicungera gutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe ibarabara ry'indarayi, kumenyesha Banki ya Afrika y'Iterambere ishyirahamwe ryatsindiye gucukura ubutare bw'Imusongati be n'ikirangamisi cy'imfata kibanza cy'ingene iryo cukurwa rizokogwa. Kugira ngo uwo mugambi urindiriwe kuva kera ntusubire gucererwa, urwandiko rushikiriza ibi bikurikira: Leta y'u Burundi yofata ingingo zose zishoboka kugira ngo igikorwa cyo gutora ishyirahamwe rizocukura ubutare bw'Imusongati gihere mu gihe gitegekanijwe. Gushyira itegeko rigenga igisata gicungera gutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe ibarabara ry'indarayi, mugabo mu kurindira ko ibikorwa byo kubaka iryo barabara bihera hakajaho umugujejwe gukurikirana uwo mugambi. Ubushikiranganji bwose bwegwa n'ico gikorwa bwo gukora ibishoboka byose kugira ngo igihugu kiwe gifise abahinga bakenewe kugira ngo umugambi uranguke neza. Inama shikiranganji yarakiriye ibiri muri ugo rwandiko icishikiriza ko Leta y'u Burundi izobandanya ivugana ni Banki ya Afrika ijejwe iterambere n'abandi basanzwe bafashanya n'u Burundi mu iterambere ndetse nabo basangiye uwo mugambi kugira ngo uranguke. Mutuntu n'utundi, nyiricubera umukuru w'igihugu yarasabye abashikiranganje kubandanya bagendera bene gihugu kugira ngo baze barabaha inyishu ku bibazo bibaraje ishinga umwe wese mu byo ajejwe. Nyakubaho icegera cyo umukuru w'igihugu yarasabye abashikiranganje kumvisha amashirahamwe yegamiye ubushikiranganje bajejwe ko iharugwa ry'imishahara ritegerezwa kwisunga intumbero nshasha yashinzwe, no kuvuga urupapuro rw'umutsindo akazi umuntu akora n'umwimbu ku kazi. Bigiriwe mu Kirundo igenekerezo rya ndwi munyonyi mwaka 2023, umunyamabanga mukuru wa Leta akaba n'umuvugizi wayo Prosper Ntagwamiye, murakoze.